Niko TV turabaramukije cyane tubahanikaze mu kiganiro kuri micro muri kumwe na Olivier Homme de Changement ari ujengiye kubashikiriza ikiganiro. Nimba utaragira subscribe umenye ko hari inkuru nyinshi zacu utigera ubona zitigera zigushikira, yigire rero kugira ngo ibiganiro byose bizoca kuri ino munesha kure bizohore bigushikira ata nkomanzi. Uyu munsi tugiye kubashikiriza ikiganiro cy'inkuru icukumbuye, aho twifashishije abakurambere tukifashisha n'abahinga mu byakahise abahistoriye muri kaminuza y'u Burundi. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza kuri iyi nkuru y'urupfu rwa Maconco. Inkuru ya Maconco tuyizi ivugwa mu ntanga yamwitiriwe, ariko iyo tugiye kubabwira hano iratandukanye cyane n'ibyo mwumvise muri iyo ntanga. Maconco yari muntu ki? Yabahe? Maconco yaba ku musozi Busimba uhanamiye hejuru y'uruzi mu Barazi, hakaba hatari kure cyane y'ikirimba cy'umwami Mwezi Gisabo imurambye. Maconco yari umutware araheza abenguka umuhimbare w'umwami cyange ashima umuhimbare w'umwami. Nimwumva mvuze umuhimbare mwumve ko mvuze umukobwa w'umwami. Umukobwa yari yitwa Kwakwala. Amaze kumurongora yipfuza gukura sebukwe umwami ku ngoma kugira bigere ko yafashe urugendo gato ajya hafi yaho mu ishyamba ryateza ni mu kibira hari buye ryitwa Inangurire, ryari buye risanzwe riragura kujya kw'abapfumu, ryari yugurura ukinjira rikakuragurira rigasubira rikugurura ugataha. Ariko iryo buye kuva aho habereye intambara amasasu amabombe byatumye ritakaza ubushobozi bwaryo, uyu munsi naho rihari ntigishobora gukora ibyo byahora rikora. Byabwiye Maconco yuko ibanga rikomeye ry'umwami Mwezi Gisabo ari imbwa yiwe, niyo yimwiba aziba mutwaye ubushobozi bwose. Nuko Maconco afata umwanzuro wo kumwiba yambwa. Yari imbwa yitwa Mushuzo aho kwitwa Rurebeya nkuko twabyumvise muri ya ntanga twababwira. Abwirwa ko niyo yimwiba azi wamutwaye ububasha bwose. Nuko Maconco aca arayitwara agira ko aranayiherana. Kuva icyo gihe umukobwa w'umwami abibonye ariwe Kwakwala akaba n'umugore wa Maconco batanguye kubana nabi n'umugabo w'iwe Maconco, bakarara barashwana, bakarara baragwana bashavuraniye. Umunsi uri izina Maconco yiciwe umugore, intumwa ivaho irenguka ibwami ijya kubwira umwami Mwezi Gisabo ati Maconco yarayishe umukobwa wawe Kwakwala. Umwami akivyumva araraka ishavu riramwuzura, atuma ingabo z'abadasigana kwa Maconco zirashika zimubwira ziti renguka ibwami bunyene. Ubwo butuma Maconco arabusuzugura arabugaya yishura umwami yishura yuko ari we mwami w'u Burundi. Inkuru ikwira igihugu cyose ivuga ko Maconco yagararije umwami. Umwami Mwezi Gisabo izo ntumwa zimushikiriye yongera kuraka acarongika inteko ziwe zo kukirimba ngo zije gucuvya uwo mumenje Maconco, ariko zica zisanga Maconco nawe yakoranije ingabo ziwe n'abantu biwe kuko yaranafise ingabo zitari nke yari yahawe n'umwami akiba umukwe wiwe. Ingabo z'umwami n'ingabo za Maconco zitana mu mitwe urugamba ruraneka, ariko Maconco ataka aratsinda mbere yigarurira n'ibigo bikuru by'umwami iby'imurambya n'ibyo kumuyange. Umwami abibonye uko yaciye atuma ko ingabo nyinshi zari mu gihugu ahatandukanye kuko arabona ko urugamba rutoroshe. Maconco nawe abyumva uko aca yifashisha Kirima barafatanya ngo bagwanye umwami Mwezi Gisabo aho hari mu mwaka w'1890. Maconco na Kirima nabo baciye bifashisha Abadagi bari basanzwe bariko baragwanya umwami cyane ubwami bw'u Burundi. Icyo gihe nyene mu micungararo myinshi y'u Burundi abaganwa b'abatare bariko baragwana n'abatare b'abezi ibyo byose bituma umwami mwezi gisabo adagaranirwa arabona ko akiwe kamubayeho acahungira mu bututsi avi murambya aho hari mu mwaka w'1899 mu gihumbi n'amajana icyenda na gatatu umwami mwezi gisabo arabona ko agiramiwe acara yamanika aremera ko atsinzwe kuva icyo gihe Burundi buca bugira abami batatu mwezi gisabo Machonjo hamwe na Kirima mu nyuma umuzungu digidigi yarose itegeko rivuye mu Budagi ryuko hategerezwa kuba umwami umwe gusa mu gihugu Kirima abyumvise acaromoka ubwoba buramutaha aromoka Machonjo nawe akomeza kuba umugarariji yaha gusaba imbabazi umwami mwezi gisabo digidigi acatuma abasirikare biwe baje gufata Machonjo bamushira mu ibohero ariko nkuko Machonjo yari umunyamanyanga kuva kera ibohero naryo yararitorotse umunsi uri izina haheze igihe umuzungu digidigi akiza atya atubirana na Machonjo acashira urusasu muri pistole yiwe karaga koho gato arasa ubwo mu gahanga kwa Machonjo Machonjo abapfuye atyo ubwami busigarana mwezi gisabo acafadikanya gutwara n'abazungu kuko yari yamaze gusinya bime twita retraite do Kiganda amasezerano yagiranye nabo mu 1903 ikiganda ubwami kuva icyo gihe buca buratekana Yesayi yari inkuru ivuga kuri buno kuri runo rupfu rutavuzweho byinshi ku buzima bwa Machonjo ariko uyu munsi nizere ko bibashikiriye tukabasaba rero ko mugira subscribe kuko tugiye kuza turabazana inkuru nyinshi zitandukanye munadutere ibyiyumviro ama comment ya mudusange rero muri YouTube wandike Niko TV mudusange kandi no muri Facebook hamwe na Instagram Kuri mikrofoni mwari kumwe na Olivier on the changement. Ciao.